As in out Pluto. As in out. I promise you niggas will never one up me. I'm chosen with all of my melodies. Golly, I'm living this. You in a visitor's lobby. No trenches where we can dispose of your body. You niggas keep talking, but you ain't about it. Ain't dating no model. She wretched and rowdy. She puffing on toddy and session. Your artist is real as it gets. If I'm in a picture, I'm posing it wet. If they in a picture, they posting a caption. If I post a picture, I don't need a caption. Fuck it, I'm spaz and I'm reckless, but cautious through every endeavor. Cause they want me dead and without any credit, I cannot forget it.
From bandedi tsenwa ke tsena ke sutisa bagolo le fa bang khopisa ke badumedisa. One day is one day but double bay makatsa ke jile in janki tla re khaogana ke tshwere spanere a biti le lusi ke afasanya ngwanyana wa club ra mahapa na mageng a re saka pele wena le bala kana ke nako ya go patsima ke nna le di ke tla ka go hatla batla o winne ke winne manego sika wa leba komora go badimo ba telekile ka sefapan sika wa gola jaaka na o dire botoka. O ka se nkutlwale go sena bitinyana go sena daganyana go se mantaga jana ke mojana maletlhaga ke go bontsha bokgoni jwa lenare ya botshelo kutlo botlhoko ga se botshelo ke godile ke utlwa dilelo boroko e le se Jesu tlhogo lela difela ke sutisa mafela as long as dizaka di tsena di sa kutlwisisanyo ke tshwere mafoko a seng bonolo. Ke na le ngwanyana yo itsayang jaaka choko tlaka box ga nkitla itshola ke mo baya pele pele ga ikona ke mo kgweetsa bosutu she hare wa imota re kile ra jola before wa itshola ngwana o mpata puo na ke akantseng fano yo ke mo murileng exa masepa damn my niggas pokopoko ga ke se ke ye black marketing ka gore ba re black yo ka sempone soketeng ya go gweba tasty e ke ya go shaba heaven ke ka se go mapa le ko go shaba ke bonkgonne ke ba bitse ka maina tsa bana. Like it is like I did say no change a number.